Hello, Rezami, mugira umunsi wa gatanu mwiza n'ibihe byiza. Amakuru yacu y'ibyasutse mu menyesha makuru bitandukanye hirya no hino ku isi. Katuhera mu gihugu cy'Ubwongereza kimenyesha makuru Daily Star kitubwira kiti Rashford afashije Manchester United kwigenza neza. Cyarose ku rukino mugwa Manchester United watsinze mugwa Sheffield United bitsinde bitatu muri bibiri harimo double cyangwa bitsinde bibiri vya Rashford ari umwe mu vy'ukuri. Manchester United bandanye kwigenza neza aho yacifata ikibanza cya gatandatu na minota 22. Kiba cyagarutse no ku rukino Aston Villa nganje no kwa Burnley ubusa mu bundi. Kimenyesha makuru muri Sport nawe cyarose ku nsinzi ya Manchester United kitubwira kiti Kranga and Rashi ati Manchester United mu vyukuri Rashford na Martial bayifashe kwigenza neza ta ukamuta 3 imbere ya Sheffield United icifata kibanza cha gatandatu muri Premier League nyuma y'inkino 13. Ikimenyesha mu kugira Telegraph nawe cyagarutse kuri Manchester United kitubwira kiti Big Six fueling after 5 sub bigs rejected. Ikimenyesha mu kuba cyagarutse ku nzizi ya Manchester United kinagaruka no kukuntu bamaraye batuye mu Bwongereza yuko bo kwemeza abakinyi 9 kuri bench ariko abasubs cyangwa bo gusimbuza bakagoma ari batatu gusa. Akadeya abantu benshi batangaye baravuga ati ni gute bemerera abakinyi 9 kuri bench ariko abo gusubiriza bakagoma ari batatu bonyene batashize kuri batanu. Akaba ari kibazo mu Bwongereza ubona ko imyigwi itandatu ya mbere ikomeye irimo iridoga cyane. Ikimenyesha mu kugira Express nawe cyagarutse ku nsinzi ya Manchester United mu vyukuri itsinda mugwa Sheffield ibitsinde bitatu muri bibiri. Sheffield yatanguye isuzu yabo n'abitsindwe cye mu kibanza cya nyuma ubona ko itorehewe n'akana gato. Ikimenyesha mu rushangazo no ku majambo ya Bernard Leno umunyetsamo wa Arsenal yavuze amajambo akomeye nyuma yo gutangura na bose zo nabi batorohewe amajambo tugiye kugaruka ko mukanya. Mu gihugu cy'Ubutaliyani kimakuru ya Gazzetta Sport cyagarutse ku migwi ibiri Inter de Milan na ya mu vyukuri kivuga kiti siku deto y'umwaka igiye kuba ikindi kindi atimbwe igiye kwicana. Ikaba cyagarutse mu vyukuri ko iyo deweri hagati y'imigwi ibiri bavuga ati hagati ya Lukaku na Ibrahimovic ndazo twari ikombe cy'uyu mwaka ko mbona bitoroshe naka na gato. Ikimenyesha makuru tutu Sport na tushagarutse mu vyukuri ko iyo diwere hagati ya Ibrahimovic na Inter de Milan na AC Milan bavuga ati kigiye kuba ikibazo. Ikimenyesha makuru cyane na gazo no kuri The Light mu vyukuri kivuga kiti kuva shigarutse muri Juventus avuye mu mvune Juve yatangwe kwigenza neza ati igihe yari mu mvune Juventus yinjijwe ibitsindo 8 mu nkino 9 tarika maze kuvayo yinjijwe 5 gusa mu nkino 10 ati arimo arigenza neza cyane umusore. Kimenyesha makuru kuri Yegere Sport nawe cyagarutse kuri CR7 ijoje kitubwira kiti nahagarikwa canke nakogwa ko ati yongeye gushigwa mu bakinyi 11 beza ku isi ku nshuro 14 yikurikiranya. Ubona ko umugabo atoroshe n'akana gato. Guys, tugiye mu gihugu cya Tanzania hirya mu babanyi tugiye kureba ibyo baadaye ndetse bandika mu bitangazamakuru byo babitandukanye. Reka duhere ku kimenyeshamakuru champion kitubwira kiti kabashaka kuri Saido ntibazonkiza kitubwira kiti Saido anika mikakati yake Yanga cyagaruka kuri Saido ntibazonkiza kinagaruka no kuri Simba Africans bananya kwigenza neza no kuri Yanga Africans yasinyishije umusatiritsi mushasha mu vyukuri yitwa Kuba. Kaba rero cha Mwana Sport rero yabigarutse ko neza ivuga ati Saido apangua yakupa agoma ati Saido ntibazonkiza mu vyukuri hawe n'abasore bagiye gufatanya mu mugwa Yanga aribo reba Yakubu satinze mbesha basinyishije hamwe rena n'uyu musore w'umunyarwanda Haruna Niyonzima yamaze kongereza contract Yanga igiye gukomera. Kimenyesha ko cyagarutse no kuri Simba mu vyukuri yasinze gitsindo cha penalty hijya yeje taho kandi intsinzi cha Kagere Medi. Ikimenyesha makuru Majira nawe cyagarutse kuri Yanga Africans mu vyukuri kitubwira kiti kazi ahaye akazi Sarupongo azanye uwundi musatirizi asu musatirizi mushasha zoha challenge Sarupongo abandanya akora neza kugira ibintu bandanye bigenda neza mu gwa Yanga Africans. Kimenyesha makuru Yanga Sport nawe cyagarutse kuri Saido ntibazonkiza mu vyukuri kitubwira kiti Saido Luxa ati Saido ntibazonkiza mu vyukuri abandanya kuvugwa na nkuko namwe mu vyibonera mu bitangaza makuru bitandukanye mu gucu ya Tanzania atamusi wohera batamwanditse uyu musore mu byukuri uyu mushinga nawe w'umurundi umurije ndi mu mpira maguru ngaha mu gihugu wacu aninspira abajene batari bake mu byukuri wanda uravye kariyeri yagize n'ukuntu abananya yigenza nankeka yuko ari wo kutwinspira mu byukuri no kwinspira abajene bonse bashaka kuba bakinye bo banyamwuga ku rwego rwo hejuru Mu gihugu cya Espagne tuhereye mu ntara ya Catalonia I Barcelona ikimenyesha makuru muri Deportivo kitubwira kiti connection iri hagati ya Pedri na Leo Messi ati ibiharuro byo kurukino rwa Real Sociedad byerekanye yuko gukominika hagati ya Pedri hamwe n'uyu mugabo kabisa Leo Messi yuri ku rundi rwego ati Lionel Messi yahereje amapasi Pedri ashika ku 10 mu rukino rumwe mu gihe Pedri yahereje Messi amapasi ashika ku 8 akaba ariwe bakinyi baherenaje amapasi menshi mu rukino kuruta abandi bakinyi bonse mu by'ukuri bavuga ati iyi connection hagati y'abagabo babiri y'uyu mwana w'imyaka 17 ama n'uyu mugabo w'umushinga na Leo Messi ati irarenze cyane ati rimiragende baba yindi yindi kimenyesha mu rucana ngarutse no kuri Rwanda wiske amaze gutsinda gashimwe ka FIFA the best mu byo kitubwira kiti ewana umugabo abandanye yigenza neza cyane kimenyesha makuru sport ince kibigaruka ko neza mu byo kitubwira kiti Pedri akeneye kugiga umukinyi ahora atangura mu kibuga buri gihe Urana kimenyesha makuru vya Catalonia umwe biragenda mu mahayagiza cyane mu byukuri kitubwira kiti Pedri ku myaka 18 mu nkina amazo kina muri Barcelona yari adapse sana akina neza nta kibazo na kimwe bona uko bena Messi muri attack bigenza neza cyane ati kutinyo ari mu bibazo cyane giye kusari cyabara ku ntebe Pedri ni wagiye kuzira tangura mu kibuga kuri buri rukino kimenyesha makuru cyangwa se no kuri Lewandowski yamaze gutogora nko makinyi mwiza mu mwaka 2022 ku isi atsinze Cristiano Ronaldo na Leo Messi mu byukuri kimenyesha makuru maka naco keza kibitubwira neza mu byukuri kitubwira kiti umusatirizi wa Bayern Munich Robert Lewandowski yatoye nko makinyi wa mbere ku isi atsinze Cristiano Ronaldo na Leo Messi mu mwaka 2022 ati sejo Ramos Thiago Alcantara bashize mu bakinyi nabo beza 11 kinagaruka no kuri Super Coupe ya Espagne Real Madrid yatombye Atletico Bilbao mu gihe Real Sociedad yatombye Barcelona kinatubwira yuko rero kuri interview cha kuranye na Laurent Musatizi wa Atletico Madrid mu byukuri avuga ati mwi imisi ndimo ndishima cyane ndimo ndinjoye ubuzima ngaha muri Atletico Madrid ikimenyesha makuru AS njige bavuga neza kitubwira kiti Are umwami mushasha hamwe n'ibikomangoma bibiri ati umwami mushasha ni Robert Lewandowski ibikomangoma bibiri navyo ni Leo Messi na Cristiano Ronaldo kabana shagaritse mu byukuri kuri Lewandowski akoze amateka atwara agashime ka FIFA the best kumukenyi yigenje neza mu mwaka 2025 gatangwa na FIFA kunchuro yiwe ya mbere kuva abayeho akabikimenyesha mu shanara no kuri Kylian Mbappe mu byukuri kabandanye kugura Paris Saint-Germain ku mpa kontra shasha ahari mara genda yigura ahashobora rewo umugabo kwizira muri Real Madrid mu mwaka uza kuko ibigaro bimwe ragenda biba nabi bitemo barumvikana cyane ijyo no rino kwisira bakabagiye barakeza Robert Lewandowski kabisa kuba yatwa kugashimwe kwa FIFA the best akaba mwigu cha Senegal kimenyesha makuru cyo cyagarutse no kuri Sadio Mane kitubira kiti yafashe kibanza cha kane cy'umukinyi wa kane ku isi nyene muri umwaka 2022 ati akaba yabaye wa kane inyuma ya Lewandowski Cristiano Ronaldo na Leo Messi ati akaba yaciye akaba kinyi nka Mohamed Salah Kylian Mbappe Neymar na Kevin De Bruyne akaba kitubwira kiti kadu kulibari umo akizigenza wa Senegal hamwe na Nabike akizigenza wa na Guinea Conakry batu yero batire wando whisky ariko imyesha makuru kikeza Sadio Mane mu byukuri kuba yarose kibanza cyaga nikivuga ati si bibi cyane kuri umusore wacu mu byukuri Sadio Mane abandanye kwigeza neza urazi yuko no mu mwaka weze yarose kibanza cyakane muri Barondo akabare guys tugiye ku bintu vya raye bibaye re mwiyo FIFA the best twadukiye kumenya ariko iyo nchuro ya mbere Robert Lewandowski yatsindiye kugashimika FIFA the best mu gihe Jurgen Klopp yaba umenyereza wa mbere agatsindiye agashimika FIFA the best ku menyereza wo mwaka ku nchuro ya kabiri yikurikiranya no mu menyereza wa mbere bikoze mu mateka akaba kandi Lionel Messi na Cristiano Ronaldo bashize mu bakinyi 11 bo mu mwaka ku nchuro ya 14 ebana bikurikiranya akaba Sergio Ramos nabashize no ku nshuro ya 11 akaba Sergio Ramos we mukinyi wa gatatu amaze gushyirwamo inshuro nyinshi inyuma ya Leo Messi na Cristiano Ronaldo, akaba kandi Alisson Becker ariwe munyezamu wa mbere akina muri Premier League ashyizwe mu ikipe y'umwaka ya FIFA ku nshuro ya kabiri yikurikiranye mu mateka. Kevin De Bruyne yaba mukinyi wa mbere wa Manchester City mu mateka ashyizwe mu mugu w'umwaka wa FIFA. Alexander Arnold yaba mukinyi w'umwongereza ashyizwe mu mugu wa FIFA w'umwaka kuva muri 2011 ubwo Wayne Rooney yashyigwamo, aho Bayern na myugiro wa mbere ashyizwemo kuva 2009 ubwo John Terry yashigwamo. Akaba rero uwo mugu w'umwaka Liverpool yifitsemo abakinyi benshi kuruta wundi mugwi, akaba yifitsemo abakinyi bane ariwe Virgil van Dijk, Alisson Becker, Alexander Arnold hamwe na Thiago Alcantara. Akaba rero guys mwe FIFA the best kuntu bagiye barukurikirana na mu manota ruku, Robert Lewandowski yabaye uwa mbere manota 52, Cristiano Ronaldo abo wa kabiri manota 38, Leo Messi abo wa gatatu manota 35, Sadio Mane abo wa kane manota 29, Kevin De Bruyne abo wa gatanu manota 26, Mohamed Salah abo wa gatandatu manota 25, Kylian Mbappe abo w'indwi na manota 19, Thiago Alcantara abo mu 8 na manota 17, Neymar abo w'icyenda na manota 16, mwe Virgil van Dijk yabaye w'icumi na minota 13, akaba ari abo bakinyi icumi ba mbere barose amanota menshi muri ako gashimika FIFA the best kareba gatahukanwe n'umunyapolonye Robert Lewandowski. Lezami tugere ku makuru abayage aravugwa cyane kandi kuri uyu munsi akamugwa Manchester United kabisa muri tariki kwinjira mu rugamba rwo gusinyisha Declan Rice umukinnyi wa hagati wa West Ham mu kwezi kwa mbere, mu gihe Wolverhampton itari gusinyisha Divock Origi mu kwa mbere, aho ngo na Liverpool ishobora kumutanga. Newcastle imashaka gutira umunyogero wa Manchester United Michael Soso mu kwezi kwa mbere, aho na Man U yitayari kumutanga. Mugombwa wa Anderlecht wo mu Bubiligi umenyerezwa na Vincent Kompany we muri FC Ndayishimiye Yusuf Nyange, umusore w'intamba mu rugamba mu vyukuri w'imyaka 22 akina mugwa Martial Sport mu gihugu ca Turkiya ashobora kuja mu Bubiligi muri Anderlecht. Mugihe Bernard Leno yavuze rero yuko amakosa impamvu asinari mirigenza nabi ikosa tari rya Mikeli Arteta umenyereza wayo atahubwo ikosa ni ry'abakinyi bataye discipline banata n'icizire banareka kwigirira icizire, iyo mpamvu za mbere zimwe zatuma ngo umugwa asinari wigenza nabi nkuko umunyezamo wa asinari ubwiwe abibona. Akaba mu yandi makuru, Manchester United yasinyishije Kai Rooney w'imyaka 11 umuhungu wa Wayne Rooney, akaba umusore kabisa w'umwe w'imyaka 11 yamaze gusemugwa Manchester United wase wiwe yakinye kuva kera mbwe Enoke za bumukama umukinyi wa kera Musa Chengozi yamaze gutandukana n'umugwa wa Zesco United muri Zambia, akaba atatangaza umugwi ashobora kuzuca asinyamwo. Ngeruka Modric yasindiye agashimwe ku kwezi muri Real Madrid nyuma yo kwigeza neza cyane muri uku kwezi kwa 11, mu gihe Manchester United yarayikoze amateka mu gutsinda inkino 11 zikurikirana muri Premier League zo hanze, nta wundi mugura abikora mu mateka mu vyukuri ubona ko umugwa Manchester United urimo arabigarukamo neza. Akamane makuru FC Barcelona kabisa ngishobora kugurisha Philippe Coutinho mu kwezi kwa mbere kuko ngo nta mugambi afite wo kuza baramuha mu mushahara urenze, kandi ata mwanya uko yagiye kuzura ahabwa mwanya uzuzura ahabwa Pedri ubwo twe babwiye kwa rwo mu rwa Barcelona ushobora kugurisha Philippe Coutinho akayivamwa burundu. Myande makuru nuko Hakim Ziyech yamaze kugaruka mu kibugo mu myimenyerezo na Hudson Odoi muri Chelsea, aba winga bayo kabisa yamaze kugaruka mu myimenyerezo gwezi nibyo yatangaza ko bazokina ukino wo kuwa mbere bazokina mu gwe West Ham. Akaba kandi myande makuru Reece James DC umukinyi wa Chelsea nyugoro wa Chelsea ku ruhande rw'iburyo byari yagiye gutanga imfashanyo zifungurwa, akaba ari ahantu zari ziri mu modoka abasuma barazivye atarazitanga mu vyukuri kuvuga ko ari inkuru babaje ku uyu musore wa Chelsea yari yagize umutima mwiza wo gufasha bikarangira abasuma batabikuze umva ko bitoroshe naka na gato. Rezami mugire umunsi mwiza, mugire intango nziza za weekend, Imana ibahe umugisha, murakoze cyane.